I got stuff going on.
Okay, so you're basically saying that your business is way more important than me and your kids.
I'm not saying, I'm just saying that let me handle this first and I got you.
You guys, just sit out there and wait for a second, okay? I'm getting really mad. You're always on your phone.
Ntengu Da Poet lona maske siphulaphule thathi xesha lakho kumazi amakhomu chathi take time to know her ndifuna ke sithethe ngezomtshato sizikhuphele ubali imfihlelo sibhentsise siphume egusheni ndicela ukuyicacisa le ndaba ngoba ndiza kuqala ngiqalaze ndikhombe ndiyohlula ibhokhwe ezigusheni ndifuna ukuthetha ngezishukumisa intliziyo ezivuselela imizwa ezibalekisa igazi neziphambanisa ingqondo ngumtshato le nto ayingonobhobhi ayilocekwa ndiceke nam ndikucekile le nto ndikhetha ukhethile akusekho kubuyela ngamva kundlovu uthwala umboko wakho nokuba sekunzima kunyukela le nto ngushisa ihlobo ezidala nabekhaya uqala ubomi namkhwenyana nabosapho le nto ngunyamezela sendenzile wena ntliziyo uvumile ndincede ngqondo ndiqine uzole mphefumlo mna sendikhethile ndifuneka sithethe ngezomtshato sizikhuphele ubali imfihlelo sibhentsise siphume egusheni thatha ixesha lakho kumazi amakhomu tshathi take time to know her ndizenzile isicwangciso nayithumela imbalelwano naziqokelele inkabini yenkunzi nabadibaniso nozakuzaku lavela icebo bakheka ubuhlobo obutsha yatsho yadibana imindeni nimile phambi kwabafundisi nazifunda izibhalo nakukhupha okusentliziyweni nayiphalaza imbilini niyibekile ifatya egcwele zizithembiso nazibophelela ngomsesane zatsho zangqina nditsho izihlobo nithandene nazenza izithembiso ewe ngethemba intliziyo ibisenza ukufunwa ngomphefumlo nisithi nakho ikhaya nifake imfudumalo ewe benisenza kuhle nibonakalisa ukukhula nilandela inkolo hleze nixolisa neentliziyo zabazali nisithi nakho ikhaya owu kube kuhle kona okomzuzwano kwenu zivuyisene nani izihlobo nabekhaya baniphi intlonipho nani nakuhlonipho kwenu zatsho zaxola iintliziyo kodwa okomzuzwana nifundene izimilo kodwa akwanelanga nazama nanyamezelana kodwa ingathi qhina nilibophe ingqondo ingekaqondi kuyavakala kona kusafani sekuphele neentlonipho ayabonakala namathande bondeni kuyabonakala ngoku kuyehlela kwaye nihleli nizihlohla imibuzo ingaba nikhohliswe kukubetha kwentliziyo kusinina ewe bona ubushushu bothando lutsha liyawavala amehlo futhi liyayenza ingqondo ithathe isigqibo ingaqiqanga ndifuna ke sithethe ngezomtshato sizikhuphele ubali imfihlelo sibhentsise siphume egusheni thatha ixesha lakho kumazi amakhomu tshathi take time to know her funa ke sihlale phantsi siyithethe inyaniso hleze sisakutsho zikhululeke neentliziyo ixola imiphefumlo ewe nisithathile isigqibo niqhuqhuzela kwaye kuyabonakala kwizenzo ukuthi nibhatyazile nayibophelele ingqondo ingekaqondi hleze belingekafiki loni xesha lesibophezelo nto nje nixheshwe yimeko nakuxhuma nazixhoma sanigqebha isigqibo anisiqwalaselanga impawu nagxabhazela natyudisa anaziphi ithuba lokuthi nazane izimilo hleze nganizibonile impawu nahlehla namohlukanisa ulove kulike naqonda ukuthi umtshato nesijolo kufana nokuqhathanisa ilanga nemini okubini kwahluke ngandlela zonke kodwa kuthatha ukunyamezelana ukuqondana nokuhloniphana imizwa uthando lulodwa alulingenanga amakhomu tshathi love alone is not enough ngeningalibophelelanga liqhina naqhelelana ngoba kucacile oku bekungafanelekanga ngenihleli nahlobana nalinika ithuba uthando lwenu nalikhulisa ngaphambi kokuthi nithathe isigqibo ngenene liyinyane lithi le nto iluthando inabantu bayo ndifuna sikhe sithethe ngezomtshato sizikhuphele ubali imfihlelo sibhentsise siphume egusheni thathi ixesha lakho kumazi amakhomu tshathi take time to know her.